Clarkson's babe, Mira Bain, gone insane, but the memory remains. Another star denies the grave. See the nowhere crowd, cry the nowhere tears of honor. Like twisted vines that grow, hide and swallow mansions whole. And in the light of an already faded prima donna. Fortune's babe, mirror burning, gone insane.
Da 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 da